Je muri make ikintu namubyira nombira ko ndamukunda cyane.
Cyo nyene.
Yindi byose asanzwe abizi.
Amadimwe nk'uko no mwanya uyumva gute?
Eh kuri uno mwanya n'umbe umunezero cyane je nabonye yigitangaza na narinzi.
Hello guys, muraho meze neza kuri micro za Habib twa turi kuri Imperialtv Plus 257 mu kiganiro mukunda cyane cha Couple Goals. Couple Goals yuno munsi iratandukanye cyane nizo tora tubashikiriza. Hamwe no munsi hakaba ariyo surprise. Surprise n'umugabo yifitse urukundo we rukigenda mu marasi wiwe ashatse gukora ya surprise umugore wiwe ku munsi mukuru amavuko. Sinzi ngo bamuteguriye iki ariko turaje tubashikirize tubereke yuko hari abantu bagikundana nubwo abantu bavuga yuko ingo zimwe zimwe zasambutse. Nkuko mubibona ndikumwe n'abantu tujanye nabo kuna keki hapa hariho ni kado amteguye sinzi ngo harimo ibiki yani sielewe chochote ndibaza murabana natwe kuno munsi hama mubane natwe tubereke ingene urukundo rumeze njo nkuko mubibona nkuko nababwiye twamaze gushika ahantu habere surprise ntituzi ngo bimeze gute basha ntabwo bumva urukundo shaka ndimo ni preuve shaka kwerekana ko umugabo yikundira umugore wiwe aho badakundana mtajijua mtajibeba si tushafika abu amuoneshe baby wake gisi mapenzi anakuaga matamu kipendo araha vikizidi unafanya nini unaringa na unadeka kwa maze gushika bashani muhore babirabirenga urukundo ruraho muhore
Tunangi.
Guys, nuko nabwagiye turi muri birthday yo Mrs. Abu. Abu aratwika gategura. Anampenda mke wake. Umva ko babaye atajijua. Abu ndibaza uri kuri kurikirana ngiye ko biragenda. Belize, urakunzwe vraiment. Wewe ndinjira ndagushikira. Ubaho, urakunzwe.
Nuko nabwagiye Abu yamugiriye birthday y'umugore wiwe. Yakwijije imyaka. I don't know. Sitaki atakubijua mimi. Sitaki kubijua. Lakini Belize anapendwa. Namwe muzuze muzobubaha abagabo banyu babakunde nkuko Belize yubahabo hama ku munsi uno munsi Belize abu yantumye ndakubwire ko agukunda hemwe abu yantumye ndamubwire Belize ko amukunda yantumye ndakubwire ko agukunda iri surprise yagukoreye ku munsi mukuru w'amavuko est ce que wari ubyibaza pardon gato, pardon. Ndi baza urakora mbona umugabo wawe hadi. Mwambie basi kama unampenda.
Nampenda sana.
Abu si uteke Abu. Mbona roho mbaya. Cheka vizuri nivione. Ahama Belize shaka tugire ko ibintu byose shaka ubwira akajambo kamwe umushingana iwawe
ahama je muri make ikintu no mubwira nombira ko ndamukunda cyane
cyo nyene
yindi byose asanzwe abizi
ahama dimwe nk'uko no mwanya uyumva gute
eh kuri uno mwanya n'umbe umunezero cyane je nabonye yigitangaza na narinzi
hama hari abantu abagore batigira bashira mu masengesho abagabo babo wewe uba umusabiye iki kuno mwanya turi kumwe ngaha
ah genda musabiye muheze agira imise se namba ndamusengera nyene aronko buzima burebure amatwa bake turambe
ego hama ibi byose ubona ngahanya twazanye igato twazanye na ni kado iraza kugushikira mwanya byose wabikorewe n'umugabo wawe kandi urabona turi on nawe ndibazaraza kugira icavuze ndibaza uraza kugihegwa ku munsi wa gabo maze kugihegwa deje
cyane
hama joyeux anniversaire abantu bajejwe kutuzanira amasaha n'ibikini babizanye babishire ngaha matwe dukate tugushikirize ibyo badutumye sivyo
sawa murakoze
nkuko nabibabwiye twashitse muri birthday y'umugore wabo akaba yandungikanye ikado sinzi ngo ni iyi ariko yampaye itegeko yuko yugurura umwana wiwe yani mkiwa ke asiguse kabisa yugurura umwana wiwe dimwa shaki sogea hapa samara umenu na ucheki aya fungua hapa fanya kama vile unakata tabura byose bino byose bikureko aya tabura rero ngaha umanure bi byose biveko namaboko yose Macho, we mama we. Imeandikwa hivi jamani mnyamazeni msikie Kiingereza. Heart can skip a beat for a while, but your face without a smile does not look good, my dear. So keep smiling. Yani mapigo ya moyo yanaweza kusimama kwa wakati, yani muda mdogo tu, lakini sura yako bila kucheka hiyo haiwezi kuwa. Yani anakutakia uwe unacheka cheka kila siku. Kuna chega 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 kabisa.
Bakunze ba Imperialtv nko tubabwiye turi muri birthday y'umugore wa Abu. Turi mu kiganiro Kapogols ni kiganiro giha chance abantu bakundanye canke bacaka kuja mu rukundo. Ushaka no kuntuma ndakubwirira umuntu kumukunda je uzompamagare nimiho yanje iracaga hasi bazontelefona umbwiye ati nsanga ngahanya nyenda bimukubwirire sasa rero wa busi hari ari mu bihugu byo hanze ariko yantumye ndamubwirira umugore wiwe ndamuhera mu shire kado yamuteguriye ku munsi wa birthday yiwe reka tuganira amajambo amwe canke abiri n'umugore wiwe komse tu atugaragarize umunezero afise ku munsi uno munsi nkuko mubibona ndarize umwana wiwe n'agafiete kiwe ndibaza muzobona amafoto kuri muri kino kiganiro ngasana papa wako sana tu hama beli bite
sawa
umeze neza
ego ndashimye
buno munsi wakugira imyaka ingahe
Numsi nakugira imyaka 24.
24 sha urabiriye kwese. Hama beri. Ntaradiriye. Hari kiganiro twakoranye nawe na bo. Kitagihe ndibaza hari plan verse yawe nyene?
Oya.
Ntari bwagere.
Oya, ndagiye gutembera gusa.
Gutembera gusa. Shaka utwibutse abantu batabizi. Wowe na bo mwahuye gute?
Ama muri make je na bukungire twahuye ama muri make je na urangira entraîner mahajya ku mashuri naba bose ama iko ndagira
entraînement
ni nyinshi ukina umupira wa maguru
ama nyene abarambona
yego
ama mbonye hariyo yari bahoraza kwa shangaziwe kumubone hama ambonye hari umukobwa yitwa Belize nyina aheruka gupfa mu byara wiwe ambonye acara mutuma atujya muntu namukunze hama arandika gakete
ubu gakete bwari bugihari
we nibwo yakunda
ah okay
hama atumye kugakete rya mbere ndamubwira ati ati nibikunda
okay
rya kabiri akera mutuma kandi rya Belize ati ni telefone yanzanire amatura yagaturayaga hama numva nyine genda mukunze
oya wumvise ibyo yakubwiye bihuye n'ibyawe
numvise ibyo namu ibyo yambwiye bihuye n'ibyanje hama gusa ndibuka akajya mbona mubyiye namubwiye ati imigeri ibiri nitereka
kandi wari ufite igituma bimubari sishaka kubivuga kubera aje ndabizi
yacarambwira ati nukuri genda gukunda hama nyine ibintu bica bigenda uko turakundana nyine gushika
kugera mariage
aho ibi bigeze
hama kuno munsi kubera gutegura urubanza yumva gute eske wari ubyibaza basi wa byose mu gatondo bibaza anniversaire igenda ukunye n'umugabo wacu takintu na kimwe nkoreye eske ubigeze ubwira ubyiyumvira
muri make nayinzi ko nza gukoranya aba bantu ko ari bona inabyiye aba ibyo bindi sina nabibonye nk'igitangara
ama akajambo kamye kuri ya busha abu aragukunda je yambwiye ndagushikane wa mugore aragukunda
ndabizi ka nkunda
ugishire mu mutwe ama akajambo kamye kuri ya busha umushimira ikintu cyose wumva ko ushaka kumubarira ukimubarira
ama muri make akajambo no mubyira akambere ndamukunda cyane hama kakabiri ndashimye nyene ibi bintu yangiriye ebana ni by'amateka kabisa nyene si bya hose urumva ni nyibyo nyene
hama nk'abakobwa ukunda birashobora gushika ukaba wumva nk'umukobwa ahora yishira ku mugabo wawe uwo mubwira iki uwo mukobwa nk'agakonseye gato uwo mubwira uwo muntu muri make
iyo mukobwa iyo mukobwa ikintu no mubwira Yesi ndakibona ko ari gusa je mura ko
Reka jenda kikuvugire.
Ekimbugire.
Beriza mbiye ndababwira ati ni muvira ku mugabo wiwe. Ah Beli, ugumu uryohe gwasha, sivyo?
birahimbaye ndibaza umujyohegwa kandi abona irya iyo foto yakurungikiye ikado handitse ko amajambo meza ndibaza nasomye kandi nabigusiguri aragukunda akubona uri kuraseka kandi yipfuza uzogumuseka uko nyene biranakubera bien sûr sivyo hama turagushimiye cyane kuba wanatwakire kuko harahandi twoshobora kugenda bakacha batwirukana sivyo none eh hama ndibaza sije bwa mbere twoba twicaye guca
oya sije bya mbere
hama beri tukifurije kuroranirwa muno mwaka kandi ushime imana ko yakongeje umwaka usenge ushime imana vraiment ikumukubakira kuko hariho abantu badashobora kurambara ni na deux semaines ariko we na boho mugeze birahimbaye sivyo kandi félicitations
merci ça
twebwe rero nka Imperialtv nka abungu ko ari umufans wacu wa mbere adushigikira n'ukuri nitwari kureka natwe kwifatikanya namwe kandi turabiryohererewe hama nkabashaka kubwira abakunzi ba Imperialtv aba bandi bose bumva bashaka kugira abakunzi babo yuko babakunda jewe ndahariye inimero yanje akbar surarangiriyo nimero baze barambwira ngenda kubibabwirira berize narigeze kimubwira n'ubu ndasiye kandi ndayibubwiye hama tubatumira cyane kugira ama subscribe kuri channel yacu YouTube ni Imperialtv +257 na Facebook nuko nyene Instagram Twitter nuko nyene byose nuko nyene muze murakwikira ibiganiro byacu iyi ni capogoz benshi bakunda kumbona ndiko ndakora ibiganiro by'abasani baririmba ariko n'ivyo urukundo ndabishoboye bien sûr que oui nkuko ndabikoreye kwa Belize na Pamacho bashimiye cyane kumanya wanyu love you